Wemhlaba ngenzeni ku
Waze wangshaya kanje
Angithathele umama
Akekho yofana nomama
Wemhlaba ngoneni ku Wemhlaba ngenzeni ku
Waze wangshaya kanje
Wangithathela umama
Akekho yofana nomama
No baba wami naye
Waboshwa ngisemncane
Ubuye sethule
Engasekho
ulomhla
Engasakwazi ukumtshela inyala emihle
No baba wami naye
Waboshwa ngisemncane
Ubuye sethule
Engasekho
ulomhla
Engasakwazi ukumtshela imyalo emihle
Bese ngibeka amathemba
kuyo baba wami
Ngithi uzophume
Sakhele umuzi
Bese ngibeka amathemba
kuyo baba wami
Ngithi uzophume
Sakhele umuzi
Isikhaleni ma
Ngabe le ntombi yangishiya Isikhaleni
Sengiqhamuke esikhaleni ma